nano efiada no posi adwumakuo no egyina wa mamre ene amane ne anidie kwa so e makane IGP anase kane posi sahene Charles Odartey Lamptey a wakwa na homegye mu no wo mo ekopɛ no krabre wo mo kyerɛ eniso efa papa yi ebra wote ase na wo som wo man Ghana se posi sahene no ne wo yeye ede bo posi adwumakuo no ene oman Ghana nyina
Ifiada osanabo somede toso edunkunu ena posi ejumayuko no ede enkane Inspector General of Police Ura Charles Odartey Lamptey retired ekoto mpemu epe enukrabre wabe Fontaine Time Facebook so ena posi ejumayuko no edibetu ujase odanu wase ewe ejumasua weye yo posi ejumayuko no emu eme ebisu omae gana so obeko suwe titi ananamon so abuwa ama posi ejumayuko no etimi akonenim womani deye editu ujase obekosua akaino ewo omeyimu. Enkane Inspector General of Police Ura Charles Odartey Lamptey retired. Anadoduona afreni CEO Lamptey kita wonsabo somede toso enkono afia pema haunkono ni ediusia enumu ena. Odene nkrata abetu posi ejuma yukono emu suwa pese wa ye ejuma ebobo. Sabreno na wa ye ejuma ewo aso ya eshen kita mwudiye suwa ya dibra nuwa kura eye senior executive officer. Mampenyina nuwa teso sabreno eji application odibetu ujano etumu ni wadenu kwa posi ejuma yukono nimuwa ehwo eno ma ne deputy superintendent of police obubobo some ne de toso adionu nimu afia pem ahankro ne adusia enumu oje ni tu mupe eno de no hokodom cadet course afia pem ahankro ne adusia nsiemu wo opepon bosome nim ena wode ne kwaka officers corps ehu okosua ekor nanim ewo posi adwumayeko no emu obeye superintendent of police kita won sabosome de dikan afia pem ahankro ne adusia ensumu ayohumu bosome da edikan afia pema ha onkro ne adusumu en wey chief superintendent of police echire wo beye assistant commissioner of police obenim bosome de dikan afia pema ha onkro ne adusu en nanmu osana bosome de dikan afia pema ha onkro ne adusu ensumu en o manu deputy commissioner isan adwuma no wo ye I saw oman no eninti ayohumu bosome de tosunum afia pema ha onkro ne adusu enkono en na wo ye no inspector general of police ewo my gane mu okura sai dibre ni mu a ekosi se okɔ na homegye mu ewo bubu obosome ne de toso adionu enson afia pema hankro ne adiosun enkono mu rega na abakose mu a posi dom sahene bebre abakɔ no wono ene ne toso enwotwe ewo mu se inspector general dibra wode ema no no wanhyede ndi anchede nanso adwuma wo yeye no ebo aye ema posi adwuma ekuo no etimi ekɔ animu